kwenkosi. What you want know? Simthole 1 or 2 or 3. Ukukhona empalweni la empalweni kukhona.
Hey nkosi.
Ayi wazi nkosi. Ngokuphikisa. Michael.